ụbọchị ikpe na-abịa, ụbọchị ikpe dị nso. Jizọs na-abịa, Nwachukwu na-abịa. Jizọs na-abịa, Nwachukwu na-abịa. Ọgwụgwụ oge,
ihe ndị niile bụ ọgwụgwụ oge.
Ọgwụgwụ oge, ọgwụgwụ oge,
ihe ndị niile bụ ọgwụgwụ oge.
Oke ifufe na-efe, dada ekwela kofe bụ ụmụ gị. Oke ifufe na-efe, dada ekwela kofe bụ ụmụ gị. Mmiri ya na-eru, dada ekwela koma bụ ụmụ gị. Mmiri ya na-eru, dada ekwela koma bụ ụmụ gị. Ihe alafio, dada ekwela kofio tụrụ ụmụ gị. Ọrịa dị n'ikuku, dada ekwela kuku tụrụ ụmụ gị. Ihe ọ na-eme, ọ na-agba ma ya mmiri. Oh,